Heavenly Father,
Kenya,
give us a calling, our running call, our revolution for the nation.
Harambe,
Harambe,
ndio mwito wetu.
Watoto kwenda shule, kupata matibabu. Kila moja
Harambe,
Harambe,
ndio mwito wetu.
Harambe,
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 tukane pamoja.
Time has come for patriotism.